mama yagarutse numvise abantu basakuza bati mama yagarutse numvise abantu basakuza 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 bati yagarutse
Daddy Giza, Daddy Giza, Daddy Giza, Daddy Giza,
so.